That is not what God has called you for. Lana ke wena harvest akekho umuntu obizelwe ukulini ihlale every Sunday. Glory to Jesus. UNkulunkulu uthe kimi ngesikhathi sikwi fasting wathi prepare yourselves esho mina nomfundisi wathi prepare yourselves because I am about to bring people of honor into the church. I'm about to bring people that have a message that I have put in their hearts. Uthi laba bantu uma befika bazobambana ngezandla with the people that are already supporting this vision. Uthi and they will stand by you. Wasethi kodwa nibafunde ukuze nizobahola ngendlela efaneleyo. Glory to Jesus. Amvale ngale. Uma ngabe uIsaac ezobusisa amadodana efuna ukubusisa indodana yakhe. We know the story, angithi ngisangena kuma details. Lithi iBhayibheli one uyambiza. Number two, uyam-instruct uthi take your weapons. Amen. Uthini? Khuluma nami. Uthini? Uthi take your weapons. Thatha ikhali zakho. Uhambe. And hunt for me. Yini yenza? Athi kuye take your weapons. It's because uyamazi ukuthi uhloboluni lwendodana. He was a hunter. Wayeyindoda yesehlathini. Glory to Jesus. He was skilled ekuhanteni, ekuzingeleni. So uma ngabe ubaba wakhe esefuna ukumbusisa ubiza lento ekuye vele. Hayi, angisangizwa. Ngishilo ngathi le nto ekhuluma namhlanje sethethe. Ubiza lento yena vele hlambda kuba waye umlimi wayezothi hamba ensimini yakho thatha igeja lakho nepiki uhambe yensimini yakho kodwa because he was a hunter uthi take your weapons. Glory to Jesus. Ubiza lento anayo, ubiza lento ayamkelisiwe, ubiza lento enamandla okuyenza. Ngishilo ngathi ngishumayela njengoba umfundisi wala ekhaya namhlanje. Hallelujah. Ufuna lento ayamkelisiwe. Akazange afune isopho lamaveji kumuntu owaye umzingele. Kodwa uzofuna isilovela. Glory to Jesus. Uthi ngiphekele. Uthi ngiphekele. Uthi hamba uyohunter bese uyabuya uyangiphekela. Because what kind of a hunter can you be uma ngabe ungakwazi ukwenza isilovela? Ngoba kusho ukuthi nento esesandleni sakho ayinamandla ngoba kusho ukuthi sisebenza uhafu. Glory to Jesus. Organize yourself. Prepare. Glory to Jesus. Uthi prepare game for me. Nani ke ngiqedayo Bob Jack uthi in the way that I love. Ungangenzeli ngale ndlela ethandwa wuwe. Kodwa ungenzeli ngale ndlela ethandwa yimi. Khuluma ubaba la. Phezu kwendodana une authority. Usathi number 4 uthi bring it to me. Ethu suyilungisile leyo nto. Why organize? Bese uyayiletha. Uyilethe kimi. So that I may eat. Your father must eat. Ubaba wakho kumele adle. Said your father must eat. That is where your blessing is. Kunezintsuku fundisi abazalwane bafuna isibusiso singekho isloven. They want a blessing without gain. Kabonye isibusiso le wahlale wayamkela. Without gain. Nama kumnandi kimi njengoba ngishumane nentshumayelo. Hlula uThixo. Glory to Jesus. Ngabe singamadodana aluhlobo luni. Aya kubaba empty-handed. Challenge yethu. Asikwazi ukuvele siyo-onarisha uNkulunkulu. Singayi-onarishanga indoda. Nkulunkulu ayibeke phambi kwethu. O-Aaron no-Hure no-Israyeli babengeke bayinqobe impi. La izandla zaMoses zikhathala ukuba bam-onarishanga uMoses ngokuphakamisa izandla zakhe. Namhlanje